mashabiki wapenzi tunapisha Reagan Dandy dakika kidogo alafu bango litaendelea mpaka chini.
Yeah, yeah.
DJ.